games. I don't wanna play.
You never go to KFC. Support abantu futhi wena ubroke kanje ngabe uphethene bi fana le bi yakho leni zongifakile corona vaya hamba
ngokufakile corona
hamba
hey oh kasi entoti uyakhoma sithi ane fish and chips uyakhoma and wena sani ukhoma nesa wena sani
rasa bachele bamemeza usale angeke ukukhaye. Yeah, futhi ngiyakhoma and futhi ngcono nawe. Yeah, wena uhlalumile imali yakho ukuthi ibuye esipanini ukuthi izokubhayela ikoti, izokubhayela ibhiya. Kodwa kuyindoda enjani futhi wena?
Ayo.
Sayenza kanje.
Yeah.
Heza abanye abantu futhi. Bye.
No stress, nale.
Kuzo. Heza abanye.
Sinobona.
Uyophaya metro,
mina. Ha, vaya. Vaya.
Ayi kathi slegte ngale kasi inomona ayandina le hamba kwakhona uphila nawo kuyandina sibalishi
hey nevezo what's up with grind just keep up stresswa yini
ayazi mfuno ukuhlupa ngale nkinga zami nginazo mnu
ah ngoba ukukhuluma nami futhi mina uthako mfuthi kulungu skipa
okay sibalishi ekhumbula musli post liye ngale ngayakuyo la
ya le yasi free
ngeke but in FIFA and for interview mo too.
Yeah? Ndani interview zimnandi. Lezo manje stress oyini? Yabantu jabule boss.
Hayi indaba mfuthu anginalo i5 tag lokugibela ngini.
Ah, swa mana manje mancane lawo man. Lawo nobuthi awuthiyami mfethu. Yese ngikulungisele ntona yami mfethu. Bene sivusane mfethu la ngawo. Bene sivusane, mina sivusane angeke mfethu ungatholi isipani. Hayi, mina ife tag ngokugaya.
Tiyo.
Wayukibela ntona.
Itinyokeza ke fast.
Yho ntona kitchen. Vaya
ke za. Ah, isukufi ngaleza ukhosi.
Hayi, isipane sapho ntona uye naso. Ah, hola, yo ba. Ah, nje yamitoyi isipane.
Sabona manje toto.
Ah, ramba msana kamalu, murathi marantana yami. La ntona yami. Ufike amfana ofika ngesikhathi esigrene ntona kusese la ma-crumbs awakabi right ntona kuye le
hayi relax angifuni ama-crumbs namhlanje ngizothenga ikota elast now
ye ikota elast now ntona yami ziyakifa boza azi ukuthulela nohlula abaningi ntona yami uhlula bobaba nkosi no credit ntona yami awushayelani zikuthunela nontona yami ane itirandi ntwana yam ha bathule bazothenga nje ayitshintshi yakho ha usula abaningi ntwana moba bakosi njalo nje credit imali yakhe asuka hayi
sibaya wena rambo kuneni mikulinje nakhona batshelile ukuthi kote kabani le manje waphoketela itshintshi yam fangi chili sauce ma for lokho kusakayile fayi
ha ngizomtshela phela ukuthi ikota kabani lena
hayi wena rambo wasuka yi
eh baba ngizomtshela ukuthi ikota kabani lena hayi afyonda eh baba yindile kwa selfish mani
selfish
uwo selfish baba eh baba baba ngizayo afyonda ngithi thozo ngayo afyonda hayi ngitshela uthi ke
hamba ube nama sauce futhi
ngitshela ugo
hamba rambo
Yo!